reflection.
Mwathani wa nyombire na mohiano waku, na nigeuke nyonia wendo waku. Jesu akigwira Mwathani, nigwo kona muoyo. Ohoro yo wa wendo waku, niuregagia ngoro yakwa. Wioirwo ni thau, wioirwo ni riri. Mwathani ndeithia ndetherie. Mwathani motora muoyo.
We're on a
tear. What's in under one? I call them.